Sekufikela nginyanya khona mkuzeni mbambe I out the shop mina anginanto yiningi mina ngihlekana wonke umuntu ohlekanami phinde ngibese lokugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina ngi-out the shop mina babuze bonke bazokutshela ngi-out the shop mina anginanto yiningi mina ngihlekana wonke umuntu ohlekanami phinde ngibese lokugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina
Am I young bees, I'm a thousand. I'm a young bees, I'm a thousand. I'm a young bees, I'm a thousand. Bang, then I'm a center. Solo tu puli la masa. Ingilo sila impilo en yami. Ay, malume kukulo kayo. Bang, then I'm a center. Solo tu puli la masa. Ingilo sila impilo en yami. Ay, malume kukulo kayo. So, adu, 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 wele, adu, wele. So, adu, 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 wele, adu, wele, adu, wele, adu, wele.
I'm so happy in the middle. I'm living haces un daño.
Senzumlando, lolo suko lukhulu senzumlando, yeah, namhla senzumlando, lolo suko